Yarmara babimuni mara, yana yarmara babimuni, cingamuni yar.